Ilanga newspaper lithi uMusona usefuna ukubuyela kwiKaizer Chiefs. Uhlela ukubuyela kwiKaizer Chiefs ukuyodakula umkhumbi obukeka uzika umgadli waseZimbabwe owavulelwa indlela ebheke phesheya kwezilwandle yiyona le kilabho. Ilanga lihosha ngemithombo yalo ukuthi uKnowledge Musona ogijima kwi-Al Riyadh yaseSaudi Arabia uhlela ukuxhumana neChiefs ngenhloso yokuyisiza usizini ebhekene nalo. Sekuphele amasizini awu-9 izimpofana zinganqobi inkomishi okuyinto esibami emphinjeni abalandeli bazo. Leli phephandaba lilunywe indlebe ngomunye wabadlali abasondelene kakhulu noMusona. Wathi uhlela ukukhuluma neChiefs ukuze azoyisiza. Uthe uhlela ukuxhumana nabaphathi bayo abuye ngesizini ezayo azoyisiza. Kangikholwa ukuthi Chiefs ingenqaba ngoba akufune mali etheni usenze imali eningi kakhulu ebholeni. Isifiso sakhe ukuthi azosiza iChiefs noma yisizini eyodwa noma amabili bese ebuyela eZimbabwe ngoba ufuna ukubeka amakhokho ethala edlala ezweni lakhe, kusho lo mthombo.